nawe azobaha undi mutabazi muzosamana iminsi yose. Sinzobasiga muri imfubyi, kuko ndiho namwe muzobaho. Arabandanya ati, uwakira amabwirizwa yanje akayazigama niwe ankunda, uwunkunda nawe azokundwa na Data, nanje nyine nzomukunda. Utankunda ntazigama amajambo yanje. Aca aravuga iri jambo twumvise ubwa nyuma rya riti, ndabahaye amahoro yanje, ndabasigaranye amahoro, sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ati, ntimusimbe n'umutima kandi ntimutinye. Ngayo amwe mu majambo ahambaye Yesu yabwiye abigishwa biwe, ariko arabasezera igihe yagiye ngo arangure igikorwa yatumwe na Manase cyo gucungura isi, cyo gucungura abantu. Ngayo amajambo Umukama abwira umwe wese, aho tuko turasozera runo rugendo twatanguye rwo kwakira inkuru nziza ituma twakira Kristo Yesu aduha ubuzima. Muri aya majambo yavukanye twumvisemo amajambo ahambaye ubuzima bw'umuntu mu myaka n'ibihe bitandukanye abamo acamo. Aya majambo agira ati, nzobaha uwundi mutabazi. Yesu arazi ko dukeneye. Muri aya majambo yavukanye twumvisemo amajambo ahambaye ubuzima bw'umuntu mu myaka n'ibihe bitandukanye abamo acamo. Aya majambo agira ati, nzobaha uwundi mutabazi. Yesu arazi ko dukeneye undi mutabazi. Mu gifaransa bamwita le paraclet, ni ukuvuga le défenseur, l'avocat. Muzokwamana iminsi yose. Yesu arongera irindi jambo rihambaye ati, sinzobasiga muri imfubyi. Twumvise yuko atubwira ati, tuzokundana n'ubutatubwira ndamaze Imana ize kuba muri twebwe. Twumvise yuko Umukama wacu Yesu Kristo aduhaye amahoro y'ukuri, amahoro ava ku Mana atari nk'uko isi yatanga. Ayo majambo yose rero akaza twereka ko by'ukuri Yesu yaje ngo uwumwemeye, nk'uko tubisanga mu nkuru za Yesu Kristo twashikije naho hano mu Iranda ikigabane cya mbere kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 18, aho tumva mu majambo atubwira jambo w'Imana yamyeho, aho Yohanezi akatubwira ati, uwumwemeye wese yatoranye iteka ryo kuba umwana w'Imana. Hanyuma kandi mu kigabane cya gatatu tukumva Yesu agira ati, ariko arabwira Nikodemu ati, urukundo Imana yakunze isi rwayitumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwumwemeye wese ntapfe ariko aronke ubuzima, kandi ubuzima buhoraho. Mbere ni naho tuza tugategera cya kivugo cyagiye kiratuyobora muri iyi minsi yose dusanga muri iyo nkuru nziza nyine yashikijwe na Yohani Mweranda, ikigabane cy'icumi umurongo w'icumi, aho Yesu agira ati, jeho naje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Jeho naje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Bavukanye, mu bintu bigaragaza ko umuntu afise ubuzima nyabuzima, afise ubuzima bwuzuye, harimo ko uyo muntu afise amahoro, kandi amahoro y'ukuri, amahoro mazima, kandi nawe aheza akayatanga aho abaye n'ahagendera, akanayaharanira, akayabungabunga. Nicyo gituma rero muri kino kiganiro inyigisho ngomba turabire hamwe amahoro icarico ahazaba ari ku ntambuko ya mbere, intambamyi yayo ibiyahungabanya. Intambuko igira kabiri turaza kuraba isoko ry'amahoro y'umuntu. Intambuko igira gatatu turaza kuraba rero iri jambo rya iti, kumwe na Yosefu Mweranda tube abantu b'amahoro, canke tube abanyamahoro nka Yesu Kristo Umukama wacu. Ubwa mbere rero turabe amahoro n'intambamyi canke ibihungabanya amahoro. Amahoro n'intambamyi canke ibihungabanya amahoro. Bavukanye, mu mico n'imigenzo y'abantu batandukanye bo mu ndimi zitandukanye, bo mu bwoko butandukanye, bo mu nzaruka zitandukanye, je veux dire génération, amahoro ni kintu gihambaye bifuza n'umutima wabo wose. Hari n'umwe atifuza amahoro bavukanye? Ndabifurije amahoro mwese. Ibyo biragaragara rero mu buzima bw'abantu, mu mvugo yabo, mu mihezagiro, mu ndamutso, mu byo bifurizanya. Turafata akarorero ku migwi ibiri y'abantu. Ubwa mbere umugwi wa bene Israyeli,
ijambo amahoro ririyo kandi ni ijambo tubona yuko rihambaye mbere imwe na imwe turabizi yuko hari na bamwe muri twebwe canke twese dushobora kurikoresha tugira tuti shalom amahoro amahoro muri bene Isirayeli arashobora gusigura ukumererwa neza robyenetwe arashobora gusigura bienetwe ku mutima no ku mubiri amahoro arashobora gusigura amagara meza arashobora gusigura impuhwe kanatsinda umuntu afite amahoro arangwa n'impuhwe arashobora gusigura ibintu bigororotse la droiture arashobora gusigura ubutungane arashobora gusigura mbere ngo no gutunga no gutunganirwa arashobora gusigura uguhezagirwa nico gituma rero muri bene Isirayeli bakwifurije amahoro akavuga ngo shalom iryo jambo ririmo ayo majambo yose mwumvise mu Burundi naho nyine tugiye kuraba dusanga tubona ibihe bimwe bimwe by'ubuzima bwacu haba cyane cyane muri kahise ikambere no muri kubu hari igihe bigaragaza yuko mu kintu cya mbere gihambaye umuntu yifuriza mwene wabo kigaragaza na nyico yifuza umutima wiwe harimo amahoro mu ndamutso umuntu ahuye n'undi aramubwira ati mwaramutse amahoro ndibuka umuntu w'umukurambere naho arambona nkiri mutonya yahora duhimiririza kuramukanya akatubaraza ati ramukanya na mwene wanyu mubaze ko bwakeye birahetse bikamuhindurira ubuzima bwiwe mbere imwe na rimwe hari igihe yavuga ati mwabana bamuze muraramukanya kuko bwakeye ntibuza karamutse kuramuka si ibyo bavukanye urabona munsi rero sinzi ibintu bikorera dushikira usanga abantu tugenda twaragunuje rwose umuntu ungana na mboza rimwe na rimwe turashobora kubona iyo abantu bariko barashikiriza amajambo byaba mu bihe by'ineza cyangwa no mu bihe bigoye nyene ubona uko mbona bariko barazanamo ijambo ngo tugire kristu nabyo yaba tubivuga bivuye ku mutima nta kindi kirimwo mugabo mu by'ukuri abarundi bariko baravuga bagomba kuvuga ijambo mu rundi w'ukuri agira ati tugire amahoro tugire amahoro hanyuma rero turabona iyo ababyeyi bariko barahezagira abana cyane cyane turaba rero muri kahise ubu unye sinzi ko ababyeyi bagihezagira cyane abana ariko n'ubu nibaza yuko hari abakigiuma ko bagahezagira abana babo bariko barahezagira baragira bati gira amahoro gira iyuja n'iyuva gira umugabo mugabo avuga mu ijambo gira umu gira umwana gira aho uba naho gira aho uba wubahwe gira ijana n'ijambo genda utunga utunganirwe genda ubane neza n'abandi gira amahoro n'amahonda gira amahoro nyagusaza n'amasabo tugire kristu ngayo amajambo amwe amwe dusanga bene Burundi bakoresha igihe bariko barahezagira bahezagira cyane cyane ari nk'ugiye mu Burundi ukuja mu Burundi abakiri batongera muca mumbaza muti nibikabaye agapati kuja kubaka ego no mu migani imwe turabonamwo yuko amajambo ijambo amahoro rigaruka kandi rikerekana yuko by'ukuri ikintu gihambaye kigaragaza yuko umuntu afise ubuzima nyabuzima ari amahoro hariho nk'imigani imwe bagira bati ahari amahoro umuhoro uramwa ahari ubumwe urusato rw'imbaragasa rwipfuka batanu ibyo byose rero bavukanye bita twereka yuko amahoro ari sinzi ko nja kuvuga ngo ikintu kuko biragoye kugifata mu ntoki mugabo mbwuko nyine kuko hari ijambo navuga nti dikene dufite mu Kirundi ikintu usanga gifata ibintu byinshi bitandukanye tumenye yuko ari ikintu gihambaye cyane kandi mu buzima bw'abantu amahoro none ni iki bavukanye tugire kristu fata akanya mwibaze amahoro ni iki amahoro ni iki umwiranda Augustino ni we bagize kubaza bati ko tubona uri umuhinga cyane kandi ibintu by'ubwenge ubizi rwose mbega umwanya ni iki atatangira kwiyumvira ngo igihe mutari bwambaze umwanya icyari cyo nari nzi umwanya icyari cyo mugabo mumaze kuwumbaza nshimbo no mingo birangora kuwusigura amahoro ndazi yuko umwe wese uwo mubaza ati none amahoro ni iki muri wowe urabyumva amahoro icyari cyo mugabo kubisigura usanga bidaca byoroha rwose ariko mu by'ukuri umuntu ashobora gutegera amahoro afatiye ku buzima bw'abantu ibyo tubayemo mbere y'uko rero umuntu ashobora gutegera amahoro ufatiye ku bihushane by'amahoro amahoro abantu barashobora kuyarabira ku bintu biboneka mugabo mu by'ukuri turaza kubona yuko amahoro ya mbere y'ukuri ashingiye mu mutima w'umuntu amahoro rero abavukanye si gusa ahantu hatari amatati amahoro si gusa mwe mwumvira ijambo gusa si gusa umuntu ahoze umenga aratekanye amahoro si gusa ahantu hatari ingwano y'amasasu cyangwa ibindi bigwanisha umuntu akaba nakoresha ibigwanisha bitandukanye. Amahoro si ukuba abantu babana batarwana. Amahoro umuntu yoshobora kuvuga rero ijambo cyangwa aya majambo agerageza kwegera agira ati amahoro ni ireme cyangwa itekane biri mu mutima mu bwenge no ku mubiri by'umuntu bigaheza rero bikagaragarira mu migenderanire afitaniye n'ibiremwa nkawe n'ibimukikije. Amahoro ni ireme cyangwa itekane biri mu mutima mu bwenge no ku mubiri by'umuntu bigaheza bikagaragaza bikagaragarira mu migenderanire afitaniye n'ibiremwa nkawe cyangwa n'ibimukikije. Cyarutegera rero ko mu by'ukuri mu buzima bwacu bw'abantu hari ibyo dushobora kwita amahoro ariko mu by'ukuri atari amahoro. Iyo twakwita rero ibyitiranwa by'amahoro, ubwa mbere abantu bashobora kubana batariko baragwana batariko barasotorana mbwa mu by'ukuri atamahoro ari hagati yabo, atamahoro ari mu mitima yabo, abantu bakibanira nk'amacupa ari mu ikazi. Ntumpore ko nanjye sindagukore ugumi yuri nanjye ngumi yondi twibanire uko abantu babanye mu mahoro bavukanye. Ni kabiri na rimwe hakaduka imidugararo. Ibyo bishobora kuba hagati y'abantu basangiye urugo, abantu basangiye ibanga mu kubakana. Ibyo bishobora kuba hagati y'abantu basangiye umubano, bishobora kuba hagati y'abantu basangiye bahana karimbi, bishobora kuba hagati y'abantu basangiye akazi. Murabizi ko ari abantu bagenda ku kazi bakarabana y'ingwe ntihagire uvugisha uwundi, abigana. Birashobora no kuba hagati y'abantu bavukana, birashobora kuba hagati y'abantu basangiye igihugu, birashobora kuba hagati imbere y'ibihugu igihugu kimwe n'ikindi. Abantu bakibera ngaho umengo hariyo amahoro, mugambo by'ukuri ata amahoro ahari. Hariho kandi icyo twakwita amahoro y'amahorerane. Bavukanye iyo dushobora kubona cyane cyane mu bihugu cyangwa mu miryango ahari umuntu atwara kandi agatwaza umukazo agatwaza ingimba, aho akaruta kandi kakamira atacamira, aho ingimba n'akarenganyo usanga byarasasiwe indava. Abantu baho barashobora gutimbirana bakibera ngaho umutima wabo bagasanga baratumbaganye, bakaba ari abantu bahoze ubwo babwishe ntihagire n'uwudyogora kuko yohava bizira. Umuntu yari arabiye kure agashobora kuvuga ngo muri kiriya gihugu hariyo amahoro, ariko mu by'ukuri ata amahoro ahari kuko umuntu yanka kuvuga ngo akire asabwa ati yamara ugenda niko biragenda neza kuko yava kubitwa inyundo mu mutwe. Umuntu rero aravye arabona yuko mu by'ukuri amahoro umuntu adashobora gusa kuyarabira muri ibyo bigaragara, ari ku bwa mbere umuntu agize amahoro mu mutima wiwe ari aheza akagira amahoro nyamahoro kandi akaba yashobora no kuyatanga muri bene wabo. Amahoro rero ndabisubiremo ni ireme cyangwa itekane biri mu mutima no mu bwenge ku mubiri by'umuntu bigaheza bikagaragarira mu migenderanire afitaniye na bene wabo ibiremwa nkawe reka no mu bidukikije. Muribuka agakuru bigeze gutera ngo umushingantahe yarashitse mu rugo aratata atatira uwo bubakanye kandi ku murengera byari bimaze kuba kenshi. Niho rero ngo uyo nawe ishavu rimwishe yarengera ku bana agakubitagura, hanyuma abo bana nawe ishavu ribishe kubera nyina we yabakubise batari bumusubize bagaheza bakarengera ku kayabo bagakubita, hanyuma kayabo nako numva ingene bize bigakurikirana. None rero turabe ibintu bihungabanya amahoro y'abantu cyane bitera umudugudu atigeze abyemera, aremera yuko abana bamaze kubana agakosa gatonya yamukoye mwe ati nakare nayo ndabizi ko utankunda wari wampenze. Umuntu arashobora kubura amahoro mu mutima we no mu buzima bwiwe kubera aho abayeho atwengwa kubera uko ameze cyangwa asa. Arashobora kubura amahoro kubera aremeye ko intiba ishushe akaremegwa ibibi bitandukanye. Umuntu arashobora kubura amahoro kubera gukorora inda baramukoroye barageze kurondera kumukoroye inda cyangwa nawe nyine yarakoroye inda igatarasubizamo n'umukama. Umuntu arashobora kubura amahoro mu buzima bwiwe kubera ukunyagwa utwiwe kandi biciye ukarenganyo arashobora kubura amahoro mu buzima bwe kubera kudakundwa cyangwa gusuzugurwa aho aba n'ahagendera kubera kurenganywa mu kazi umuntu ntigera arenga ategwa iteka ngo aduge amapete cyangwa bamukote neza mugabo umuntu akama ariko arakotwa nabi kandi mu by'ukuri yitanga mu kazi kiwe umuntu ashobora kubura amahoro kubera agatima k'amacakubiri kari muri we cyangwa kari mu bandi babana umuntu ashobora kubura amahoro kubera ubukunzi bw'inda buri muri we cyangwa buri muri bene wabo umuntu ashobora kubura amahoro kubera kujya mu ngeso mbi zitandukanye umuntu ashobora kuvuga abantu bari mu kabari bugatandukanye tugire Yesu mu minsi yeze niyo nigeze kubona umuntu yari kararira abogoza kubera umwana wiwe kandi yari akuze yari yirukanywe mu kazi kubera kaburekwe yari afise akazi keza bakamuhemba amahera meza hanyuma rero ayo mahera yaronse agaca agenda akayanywamo inzoga n'itabi n'ibindi nabo bagenzi biwe mugabo bagenzi mwumva baribo hanyuma rero amahera amaze kuboregwa ugasanga rimwe yasibye ku kazi cyangwa yagiye atonze amasaha yishakiye niyatonze akazi agakoze atanga uva afise kakononekara bagahita bakamuhavertisa murabizi ry'amategeko y'akazi nge nabigenda bwambere bakamuhavertisa bakamuha ukugabishwa mu nyuma akamushyira muri mwe bita bizapiye hanyuma mu nyuma agahita bakamwirukana mu kazi murumva umuntu ngena bamerewe umutima wiwe kandi si we wenyine murumva ko bizaga kwegera n'abandi kuko navuze yuko amahoro y'ukuri aba umutima wawe mu bwenge bwawe no ku mubiri wawe bigahita bikagaragarira mu migenderanire ufitaniye na bene wanyu n'iby'Imana yaremye iruhande yawe umuntu arashobora kubura amahoro kubera ingeso mbi y'ubuhumbu busambanyi yisutsemo umuntu arashobora kubura amahoro kubera kunywa ibibera mutwe umuntu arashobora kubura amahoro kandi kubera umunezuge umuntu arashobora kubandanya n'ibindi bitandukanye mubona biri mu buzima bw'abantu bishobora gutwara amahoro y'umuntu ibyo byose rero turumva yuko biza bibuza wa muntu kugira amahoro mu by'ukuri biraza bikomeretsa umutima w'umuntu bikamukomeretsa mu buzima bwiwe umutima w'umuntu rero bikamutera umutima w'uruhagarara akabura amahoro n'amaragamo akabura uko agira mu kirundi bati ubuze uko agira agaheza akagira gute akagira nabi icyo gituma rero umuntu yabuze amahoro umutima wiwe biramugora agasanga rimwe na rimwe ariko nawe arayabuza bene wabo biragoye rero ngo umuntu adafite amahoro yashobora kuyatanga muri bene wabo cyangwa abanahagendera byumvikana rero yuko umuntu amaze kubura amahoro ashobora kuba intambamyi cyangwa icyo cyose gitosekaza amahoro y'abantu none ayo mahoro twumvise abantu bashobora kubura ko twumvise umenyo bishobora kuyabuza ni byinshi kandi tukaba twahuye mu buryo bwinshi butandukanye amahoro none ava he aha tugiye ku ntambwe kigira kabiri isoko ry'amahoro mu nkuru ze twasomewe mu ntango twumvise Yesu abwira abigishwa biwe ati ndabahaye amahoro ndabasigaranye amahoro yanjye sindayabahaye nk'uko isi yatanga ikibuza umuntu amahoro icyo ari cyo cyose aho kiva hose hari igihe gishobora kumuvako twabyumvise mugabo kandi hari n'ibindi bishobora kuva ku bandi cyangwa ahandi twumvise ko ibishobora kuza bitubuza amahoro mbere bikaba n'inkomoko yo gukomereka mu buzima bwacu ni byinshi ejo Patiri yabigishije yarabese yuko yaba Yosefu Mwiranda na Mariya yaba Yezu wenyine ubwiwe yarahuye n'inkugora mu buzima bwiwe byamubujije amahoro mugabo bitamutumye ahemuka bose bitabatumye bahemuka ariko rero bavukanye kuko tubizi mu buzima bwacu bwa minsi yose turabizi yuko umuntu kugira ngo atungane nawe nyine ubwiwe atungane na bene wabo atungane n'iby'Imana yaremye muri rusange nuko abanza kumenya neza uwo ari akamenya agaciro kiwe akamenya icyo arekuriwe n'icyo atarekuriwe kuko mu by'ukuri hari umuntu ariko arasigura amategeko la loi qu'est-ce qu'on a eu ko irabuza mu gifaransa bavuga ngo la loi interdit bavuze icyo cyangwa ngo interdit uwo muntu yaca dusigura avuga ati harimo amajambo abiri interdire ni ukuvuga ibintu bivuga ibitegerezo kuba hagati ya jewe na wewe ibintu bitegereza kuba hagati yawe n'abandi ibintu bitegereza kuba hagati y'abantu n'abandi bitsigura rero yuko umuntu kugira ngo yimenye amenye neza uwari amenye iteka ryiwe yimenye by'ukuri nuko abanza kumenya imana yo nkomoko y'ubuzima bwiwe arebye tugaruka ubwa mbere mu irema tugategera rya jambo imana yavuze ngo ingo tureme umuntu kandi tumureme tumwishushanije ko bigasigura yuko umuntu ari ikirema kidasanzwe imana yari yiyumviriye ko kandi yabanje kujya inama muri iyo ingo tureme umuntu tumwishushanije ko hanyuma kandi tugategera yuko uyo muntu kubera yuko afite ikibazo kidasanzwe umutima w'imana afite iteka ridasanzwe ritagereranywa atamuntu ashobora kuvuga ngo ndi hejuru y'uwundi cyangwa ndi munsi y'uwundi abantu bose imbere y'imana turanganya iteka nicyo gituma rero tugategera yuko umuntu kugira ngo rero agire amahoro ni uko ubanza gutegera iteka ufite imbere y'umukama imana yawe ugategera kandi n'iteka mwene wanyu afite imbere y'umukama imana yawe musangiye kuko hejuru yadushyire yuko imana ari data hanyuma rero gaje ukabona yuko imana mu bihe bitandukanye by'ubuzima bw'abantu yagiye irabihishurira kugira ngo ibereke yuko ikibashakira ari amahoro ikibashakira ari ubuzima nyabuzima ikibashakira ari ukuba mu buhirwe bw'ukuri ibyo twarashoboye kubizirikana muri kino gihe cy'ikarema aho twazirikana ijambo dusanga mu gitabo cy'amategeko Deuteronome ikigabane cya 30 kuva ku murongo w'15 gushyira ku murongo wa 20 aho tubona imana ibwira bene Isirayeli iti eheraba uyu munsi nshyize imbere yawe ubuzima n'umuhezagiro ubuzima n'urupfu umuvumo n'umuhezagiro ndashyize imbere yawe ubuhirwe kandi imana igakivuga ngo ufashe icyabona isi n'ijuru n'ibimbere cyabona jyewe umukama imana yawe ndakubwiye ngo hitamo ubuzima hitamo umuhezagiro hitamo ubuhirwe imana tukumva gutyo yuko uwo muntu yaremye yaramwiyumviriye ko yigira ingingo ikigisha inama kumwe mu butatu bw'iranda bwayo igahita ikamuremana agasokayo imana ikironderera umuntu n'ubuzima nyabuzima n'ubuhirwe nyabuhirwe n'umuhezagiro n'amahoro tugategera rero yuko umuntu kugira ngo ategere kandi aronke amahoro nuko abanza gusubira ku isoko ry'ubuzima bwiwe tugire Kristo nuko wa muntu we ukungana kose utegera yuko kugira ngo uronke amahoro amahoro y'ukuri nusubire ku isoko ry'ubuzima bwawe isoko ry'ubuzima bwawe naryo sirindi n'umukama imana yawe amen nutegere rero yuko umukama wa Yesu Kristo avuze ati ndabahaye amahoro ndabasigaranye amahoro yanje sinda yabahaye nkuko isi iyatanga mbega Yesu Kristo amahoro yiwe ameze ati amahoro ya Yesu Kristo ameze ngwiki amahoro ya Yesu Kristo ashingiye hehe turaza kubizirikana imbere ashingiye ko ari mu bunywanyi bwuzuye na mana data na mana mutima mwirana ashingiye ko kimutera akanyamuneza ari uko arangura ishaka rya mana data nicyo gituma rero na twebwe Kristo Yesu murabizi ko mu gihe cy'ikarema duhamagarirwa kumwishimira mubyeyi yamaho mutware w'amahoro prince de la paix kubona umukama wacu Yesu Kristo yari karabugwa n'uyu muhanuzi Isaya tubisanga mu kigabane cy'icyenda umurongo wa 5 iryo jambo uyu muhanuzi yavuze rirahetse rikaranguka aho imana yabonekera iciye ku marayika wayo Bikira Mariya ikamubwira ati humura Mariya humura Mariya uza gusama inda uzayibyarimo umuhungu ni Emmanuel uzomwita Yesu ni kuvuga Imana irakiza ni Emmanuel ni kuvuga Imana mu bantu uwo ni we bavukanye Zakariya se wa Yohani Batista yuzuwe na mutima mwiranda inyuma yaho umukama asubiye kumuha gusura kuvuga ariko arigina umwana yari yarose mu busaza ariwe Yohani Batista umucacu z'umukama wacu Yesu Kristo yari nahaje Imana akavuga ati Imana se umukama Imana nini nahazwe Imana Yesu umukama Imana ya Isirayeli nani nahazwe ku murongo 78 wo mugabane cya mbere cy'inkuru nziza ya Yesu Kristo washyizwe na Luka mwiranda gushyira ku murongo 79 niho aheza akavuga ati ariko adondora uwo aje avuga ati niwe muco wo mu buseruko uvuye mu ijuru ngo uboneshereze abari mu mwijima n'igitutu cy'urupfu ukatwekeza mu nzira y'amahoro uwo ni inde gabavuka ni umukama wa Yesu Kristo niwe kandi ivuka ryiwe ryatewe impundu nawa marayika aho bagenda kwiganira abungere bari baragiye ubusho bwabo bakababwira bati subiza umutima munda nefate soit sans crainte subiza umutima munda nje kubabwira inkuru nziza iza kunezereza igihugu cyose ngo umukiza yabavukiye baraheza abo bamarayika nyene barashimagiza imana bavuga bati imana iri nahazwe hejuru mu ijuru ku isi naho hayagwe amahoro mu bantu imana ikunda natwe turazi ko tuba turirimba ururirimbo ngo imana iri nahazwe mu ijuru ku isi naho haza amahoro ku bantu imana ikunda nawe bakagira gute bakayikundira isoko ry'amahoro yawe rero muvukanyi amahoro ukeneye uno munsi amahoro y'uko atari amahorerane atari ikirango cy'amahoro nuko wakira umukama Yesu Kristo mu buzima bwawe ukakira ayoze umwiranda we igihe yagomba gutwara uwo yari yareheje ariwe Bikira Mariya abonye yibungenze taza kushika ko imbere yiyumvira ingena yoheza akamuheba mugabo umumarayika w'umukama akamubwira ati humura Yozefu ntutinye ntutinye hanyuma rero hari ijambo rikurikira baca tubwira ngo Yozefu yikanguye yaciye atora Mariya amujyana iwe bitwereka yuko natwebwe uno munsi ko turumva rino jambo twumvise ibintu bishobora gutera ibikomere umuntu ikamubuza amahoro mu buzima bwiwe turumva yuko uno munsi ijwi umukama kurungiki kandi aduhikiye umwe wese muri twebwe umwe turi ngaha nawe twarumviriza biciye kuri radiyo muvyo wacu Bikira Mariya canke ku buhinga bwa Facebook ya paruwase yacu ni jambo ryo kubo ntutinye ntutinye iri jambo abadufasha gutegereza Bibiliya batubwira yuko rigaruka inshuro amajana 365 muri Bibiliya nyirana patiri yabigishije ku munsi wa gatatu yarababwiye ngo bisigura yuko umukama yamareka aratubwira ku munsi ngo ntutinye umukama Imana yawe ndi kumwe nawe ngo ndakuyobore ndaguheza gire ndaguha amahoro ndaguha ubuhigwe ntutinye mugabo rero ibyo byose bidutera ubwoba biriho mu buzima bwacu nka Yozefu mwiranda duhaguruke dufate ingingo yo kwakira mu buzima bwacu uyo mukama wacu Yesu Kristo kuko amaze kumva yuko Bikira Mariya yibungenze umwana yavuye kuri mutima mwiranda Yozefu ntiyahingitanije yaciye afata ingingo yo guhaguruka ngo aragenda arava muri iryo tiro araheza agenda atora uyo mufiyanse wiwe ariwe Bikira Mariya baraheza barabana kandi amutora yakiriye n'uwo mwana yibungenze ariwe mukama Yesu Kristo umukiza w'isi uno munsi rero mukama agira ati haguruka ufate ingingo wakire Kristo nk'umukama wawe nk'umukiza wawe nko gukura muri ibyo byose bigutwara mu mahoro bigutwara mu mwijima n'igitutu cy'urupfu akwerekeze mu nzira y'amahoro akwerekeze mu nzira y'amahoro amahoro mu mutima wawe uno munsi yagabane amahoro yagabane mu buzima bwawe n'ubwenge bwawe amahoro yagabane muri bene wanyu haguruka uno munsi we wamuvukanye uri ngaho haguruka wakire Kristo akubwiye ati humura ni jewe iryo jambo turayisanga muri ya nkuru nziza Yesu Kristo yabwira abatumwa b'igihe bariko barazungagizwa n'ibisebuzi bari mu bwato bariko barakoma induru maze Yesu yarari kuko yabona ibintu bari barimo agaheza akagenda ngo bamubonye bakibaza ko ari igihume hanyuma rero Yesu arabwiza ati humura ni jewe tugire Kristo tugire Kristo ejo ndiko ndiyumvira ino nyigisho niyo niyumvire ni abantu buno munsi umuntu arazi hirya no hino ku isi akaraba ingene abantu bariko barica akaraba akarenganya ukari mu bantu akaraba ingene abantu bikwega kwegera ko akaraba ingene ubutunzi bugabuwe nabi hari abantu batubwira yuko byaba bishoboka umuntu uva amajambo ariko ndakoresha byaba bishoboka yuko ubutunzi bwo ku isi nimba ari ijana ku ijana bwateza kugabura abantu bose bo ngaha ku isi ibice 98% ku ijana bishobora kuba biri mu minwe y'abantu ibice 2% by'abantu bari ku isi yose abandi dusigaye mvuga dusigaye ko murabizi yuko abaza kunyumva bafise ibice bayoboye muri kino gihugu cyacu barabyumva bifatire ko abandi dusigaye murazi ko mu gihugu cyacu dufite inamba ya kangahe gabashaho mu by'ubutunzi ku isi yose tugira kangahe uhereye inyuma kandi imbere tanga gatatu tugire Kristo ibyo bintu byumviriye ukiyumvira ibigo byose byo ku isi yose ugacayibuka yuko Burundi uhereye inyuma nahora ni ndumva abantu ko turacokozanya tukiye mu mashure ngo yabaye uwa mbere uhereye inyuma ngo yabaye igifundikizo nari natwe mu by'ubutunzi tubigifundikiza ubugira gatatu ubwiyanje n'ibigo byose byo ku isi ugashuraba rero ibintu biba mu mibano y'abantu ugashuraba ibintu biba mu bihugu bitandukanye abantu baryana bakigisha amacakubiri ashingiye ku bwoko ashingiye ku ntara ashingiye ku migambi ashingiye ku byumviro bya politiki abantu bakarenganywa abandi babona abantu miryango bagakomerekerayo mu miryango hagati y'abubakanye basanga hari injyane zidahera ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati jewe cyangwa inyuma imyaka nk'itanu imbere y'uko ngira ubugeni nibaza yuko wombaza ngo mvuge rya jambo navuga imbere ya rutari ntashobora kurivuga ngo narivuze abantu uno munsi barakeneye kumva iryo jambo Yezu wenyine avuga ati humura ni jewe kugira ngo bamwakire mu buzima bwabo abahize abagendere kandi abakize abakure muri ibyo bintu biriko birababera nubwa nk'ibihuhusi nk'uyo muyaga uri kurabazungagiza hanyuma rero baheze bamwinjize mu buzima bwabo nk'uko abigishwa baca bamwinjiza mu bwato hanyuma ngo umuyaga ucuracurera babona kubandanya urugendo rwabo uno munsi abantu turakeneye kwakira umukama wacu Yezu Kristu nka kwa kundi kw'abigishwa babiri bari basubiye inyuma bigire mu bikorwa byabo bagiye Emawusi turabizi ko ngo bagenda baritonganya bagenda baridoga murashobora kubisoma mu nkuru za Yezu Kristu twashyikirijwe na Rukamwiranda ikigabane cya 24 aho tubona abo bigishwa Yezu amaze gupfa ingene abahagije bakajya mu kajende getere bakava mu nzu bakajya nk'umwe abajournalisti bacu bavuga bakajya mu mvahe no mu njahe hanyuma rero Yezu agaca basanga muri iyo nzira hanyuma akababaza ati mbekeje mugenda muravuga neza baca batubwira ngo bahindukiye kumuraba bigiriwe hanyuma rero Yezu araheze ngo atatangira kubigisha ijambo arababwira ahereye kuri Musa ajya ku bahanuzi ngo avuga ibyari byerekeye uwo bari bahejeje kugira ibyo hanyuma ngo bashyitse ku muhana baja ko Yezu ngo acamira nk'ubandarije urugendo mugabo bacamubwira bati gumana natwe mukaba Yezu aheza aremera agumana nabo maze ngo bashyitse mu nzu hajya bagira bafungure Yezu ngo yakira umukate nk'uko yarabigira bakiri kumwe nabo ngo arawuhezagira maze arawumanyurira arawubagaburira amaso yabo aca aramumenya maze ngo umwanya Yezu aca aranyika yanyikiye muri bo hanyuma rero iryo jambo ndarikunda rwose ngo basi bavuga bati erega niwo mutima ngenda bishashura kuguha amahoro candibuka muri histoire ko yatubwira ngo la politique de la mentante ni ukuvuga nk'abantu bashobora kuza ngo baguhaye ikintu baguhesha ku bafu mbwa mu by'ukuri munsi nabo bashyize yuko ujyaho kugira ngo bace bagutwara n'ibyo baguhaye mukombozi nawe yivugira ati ntumere nka ba bandi baguha umujigiti bukeye bakagukura amenyo tugire Kristu bisigura ngo isi irashobora kuguha icyo kintu cyitiranwa n'amahoro irashobora kukwemerera ibintu by'itunga ry'agatangaza yashobora kwemera ubuhigo bw'agatangaza mugabo banje kwiroha cyangwa kuroha abawe turaje kwa abantu benshi bamubazi mu buryo butandukanye nicyo gituma rero uno munsi duheza tukumva yuko duhamagariye kwakira Kristu Yezu we adushikana kwa Data akatunywanisha nawe tukakira ijambo ryiwe tukaryakira umutima wacu kandi tukemera ko rigira ububasha mu buzima bwacu maze iryo jambo rikatwugurira ya masakramentu twumvise ngo aba batumwa bari bagiye Emawusi bamenye Yezu bakamenya neza uwo ari bamaze kwakira ijambo ryiwe kandi agaheza akabamanyurira umukate aho muca mubona icyo bavukanye inkoko nyiranda y'iminsi tugire Kristu ndashaka uno munsi bavukanye mwebwe turi kumwe ngaha muri ngoro nyiranda y'umukama n'abandi kumbure ko baradukurikira biciye kuri Radio Maria canke kuri Facebook page ya Paruwasi ya Shyangagara twumve iki kintu gihambaye uno munsi abantu turiko turayoberwa ahari ubukiriro bwacu inkuka nyiranda y'Imisa inkuka nyiranda y'Imisa tuve muri bya bindi usanga abantu baragiyemo byo kuja guheza inkuka nyiranda y'Imisa kuko byabaye muri programme y'ubuzima bwabo gusa kuko kuvuka wanyubona bagenda mu nkuka y'Imisa ku munsi w'Imana kuko kuva utangura gusubira cyangwa ukigira ukigenga wabonye ugenda mu nkuka y'Imisa utora gahozo kambara ukagenda mu nkuka y'Imisa ukawuzi ko inyuma yaho hari amaprogramme kuko uno munsi uvuga uti muri programme zanjye ariko munsi w'Imana ndagenda mita ni nkuka y'Imisa tugire Kristo mita ni nkuka y'Imisa nje nigira mu bindi bikogwa reka kuza guhita ni nkuka y'Imisa za kuyihereza ndaya kuza kumva inkuka y'Imisa za kuyihereza ntimuza kuba abarorerezi mugabo muza muri mumwe n'umuryango wese twa dusangiye mumwe n'umusaseredoti ari mu kibanza cya Kristo mu kibanza cyanyu mu kibanza kiwe kandi ariko arabayobora kugira ngo muheze nkuka nyiranda y'Imisa muze mumva yuko twese tuza twitabye ubutumire bw'umukama kugira ngo asubire tuyagire ijambo ijambo ridukiza ijambo ritubohora ijambo riduha ubuzima nyabuzima hanyuma heze atwihereze muri ukaritsiya nyeranda tugire Kristo bifuza ko ababyeyi uno munsi bo kubura iryo soko ry'ubuzima kugira ngo bafashe ugwaruka abana babo muri cyo ndora tuvuga yuko umuryango ni ekeze yo haziko none utuzuye n'umukama wawe ngo ushe kuzura n'uwo mwubakanye muzokuzura gute n'ibihondo byawe abana ko abantu ba mbere bafite babigisha bitse mu majambo bise mu kubaho kwabo bise mwitwariko wabo kwitanga kwabo n'ababyeyi babo none ga mwa babyeyi mutaje kuvoma kuri iryo soko ry'ukuri ariryo ry'ukaritsiya muzoheza by'ukuri muhe iki abana babo mukirinde bavuga bati nta utanga ico ahadafise bakavuga ngo inka ikamwa imbyeyi ikamwa ico yagize gute ico yari nimuzere murye Yesu nimuze murye ijambo ryiwe muri hage ribasosere ribahayo mahoro ribaho ubwo buzima maze muheze namwe gutanga ubuzima n'amahoro aho uhereye umuryango yanyu aho mubana aho mugendere abana abakiri batonya muri ngaha isi iratwemerera ibintu byinshi bitandukanye mbere rimwe na rimwe isi iraduca ivutu ikaduca n'intege mugabo nimwaza mwirukira Kristo kuko ari Kristo mukirukira ijambo ryiwe mukarishyira mu buzima bwanyu mukagisunga mukakira Kristo mukamenya yuko Kristo mwatuye muri karitsiye nyeranda mutamusiga ngaha mugabo mujana mu buzima bwanyu akayanywa rya jambo agira ati nanjye ndi kumwe namwe utakibabwira gushaka umuhero w'isi muzoheza mube abantu buzuye muri kubu hanyuma mubaye abantu buzuye muri kubu muze mube abantu buzuye no muri kazoza gutyo mube mubaye abantu b'amahoro aho rero ngomba kuza ku ntambwe igira gatatu igira ngo kumwe na Yosefu mweranda tube abantu b'amahoro nka Yesu Kristo umukama wacu kumwe na Yosefu mweranda tube abantu b'amahoro nka Yesu Kristo umukama wacu muri iminsi tumaze turiko turazirikana Yosefu mweranda umuvunyi wa paruwasi yacu twaragiye turumva amajambo amwamwe atwereka Yosefu mweranda atwereka ikibanza ciwe mu mugambi w'Imana gukiza abantu bose atwereka ikibanza ciwe mu buzima bwa ekereziya yose muri rusange atwereka ikibanza ciwe muri paruwasi yacu atwereka ikibanza ciwe mu bukandizi agirira imiryango atwereka ikibanza ciwe mu bukandizi agirira abantu bari mu mirimo itandukanye muvunyi w'abakozi atwereka ikibanza ciwe muri bajya abantu bakora sozera ubuzima bwabo murabizi yuko bavuga yuko Yosefu mweranda akandira n'abajya abantu bakora acikana kugira ngo baronke inema yo gupfa neza sinzi ko mwari mukaza ko abari bakazi mukagumye muce mugakomera ko abatari bakazi nabo mukamenyereho kandi mukumireko Yosefu mweranda rero ivyo byose kugira ngo abibe nuko uyu muhamagaro duheje kumva mwanya uheje wo kwakira Kristo Yesu mu buzima bwacu n'ijambo ryiwe nawe yaheje akaheza akamwakira akamwakira kuko yakiriye ibyo atumwe ko n'umukama kandi akemera yuko iryo jambo riranuka mu buzima bwiwe. Mvuze rero ngo kumwe na Yosefu mwiranda ni ukuvuga twemere kujya ku ishuri rya Yosefu mwiranda kugira ngo tube abantu b'amahoro nk'umukama wacu Yesu Kristo. Yosefu mwiranda ibyamuranze n'ibiki? Ibyerekana yuko Yosefu mwiranda ari umuntu w'amahoro nk'umukama wacu Yesu Kristo yakiriye n'ibiki? Mu nkuru nziza Yesu Kristo ko twashyikirijwe na Matayo mwiranda ikigabane kigabane cya mbere kuva ku murongo w'18 kugeza ku murongo wa 25 Matayo mwiranda ikigabane cya kabiri cya mbere kuva ku murongo w'18 kugeza ku murongo wa 25 baratudondorereye Yosefu mwiranda uwari avuga ati nayo ivyivuka rya Yesu Kristo nguko uko byagenze. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yosefu ariko imbere y'uko babana yari yasamye inda ku bubasha bwa mutima mwiranda. Iri jambo rikurikira rero rirahambanye. Uwo mugabo wiwe Yosefu yari umuntu w'intungane ariko ntiyashaka kumwararaza niko kwigira inama yo kumuhebera mu mpisha. Amaze kubyiyumvira umumarayika w'umukama aramubonekera mu ndoto amubwira ati Yosefu mwene Dawidi ntutinye gutwara umugore wawe Mariya iyo ndafise yisamye kubasha bwa mutima mwiranda ngo azobyara umwana w'umuhungu izina uzomwita ni Yesu nako ni wenyine azoshyiza ibicumuro igihugu ciwe. Bavukanye hari amajambo rero ahambaye mu nyuma ni baca batubwira yuko ngo ku murongo wa 24 ngo Yosefu yikanguye akora icyo umumarayika w'umukama yari yamutegetse ajana iwe umugore wiwe Yosefu mwiranda bamutwereka nk'umuntu w'intungane kumwe na Yosefu mwiranda tube abantu b'amahoro nka Yesu Kristo umukama. Ntushobora kuba umuntu w'amahoro utari umuntu w'intungane. Umuntu w'intungane ni ukuvuga iki? Umuntu w'intungane, ni umuntu azi ikibanza ciwe, azi ikibanza cya bene wabo, azi ikibanza cy'Imana mu buzima bwiwe, agaheza ibyo bibanza byose kimwe kimwe cyose akagiha ikibanza cyacu, kandi ibyo byose rero akabikora tumbereye iyi neza. Yosefu mwiranda batubwiye yuko ari umuntu w'intungane, ni iby'ukuri yari afite ubutungane bwamuranga. Ubwo butungane bwamutuma yubaha Imana, ubwo butungane bwamutuma adashaka yuko uwo yakunze amererwa nabi, ubwo butungane bwamutuma adahuruduka. Tugire Kristo. Yosefu mwiranda yakora ikintu yabanje kwishishoza akiyumvira akigisha inama. Yosefu mwiranda yarafata umwanya wo kuba kumwe na Yesu agaheza akamwitwararika ntamugire ko ugwangara. Icyo cyose bigaragaza ubutungane bwa Yosefu mwiranda. Yosefu mwiranda turabona ikintu cyamuranze ko yakiriye Yesu mbere kandi akamwakirana umutima wo kwemera gushyitse. Yosefu mwiranda turiko turamuraba turabona yuko by'ukuri bibereye yuko bamwita umuntu w'umuhungu cyangwa mu rubyaro rwa Ibrahimu. Yosefu mwiranda nk'uko Ibrahimu yakiriye iryo jambo yarungitswe ko umukama wenyine yamwibwiriye ati va mu gihugu cya so uhebe iby'iwawe ugende iyo je nzokubyana umukama, agaheza akagira ati iryo jambo akarigamburuka. Niko na Yosefu mwiranda yemeye akakira iryo umukama amubwiye. Ntarinze kwibaza ngo ibyo bizoranguka gute, mugabo agize ati bizoranguka kubera iki? Bizoranguka kuko nzoba ndi kumwe n'umukama, nzoba ndi kumwe n'Imana. None rero namwe bavukanye twumve kandi dutegere yuko umukama wacu Yesu Kristo mu kumwakira mu buzima bwacu ashaka kudushikana kuri ubwo butungane budutuma twakira Imana mu buzima bwacu, budutuma twakira bene wacu, budutuma tubabambaza umutima, budutuma tuba abantu batajanirana mugabo kandi babaza Imana icyo bukora, badahurutura, badahurunganya mu buzima bwabo. Budutuma tuba abantu bumviriza Imana kandi bakayigamburukira. Budutuma tuba abantu kenshi bemera no gutanga ubuzima bwabo nka Yosefu Mweranda. Mu buzima bwa Yosefu Mweranda turabona ukwitanga kwiwe. Batubwira yuko Yosefu Mweranda yari umubaji. Ababaji nabo murabizi yuko bimwe mu kirundi bavuga kurya ikirembo kirasheko tugire Kristo. Ababaji muramaze kubabona ingene kugira ngo urubaho aruronke hanyuma heze arutange rumeze neza, nimba ari nk'intebe cyangwa igitanda n'ibindi bintu, ingene biba byakenze, ingene aba yitanze. Yosefu Mweranda yararanzwe n'umutima wo kwitanga, kuko yari yarakiriye uwo yigira ko ubwo bwitange ari we mukama wacu Yesu Kristo. Hanyuma rero kandi Yosefu Mweranda turabona ukungene ari umuntu w'amahoro, kuko yarasangira ubuzima bwiwe ku buryo bwuzuye n'abo Imana yari yaramuragije. Yarasangira ubuzima bwiwe na Bikira Mariya, agasangira ubuzima bwiwe na Yesu. Turabibona rero nk'igihe bari bagiye i Yerusalemu guhimbaza Pasika, hanyuma umwana akazimira, bakatubwira ukungene Yosefu Mweranda mu gacerere kiwe yaduganye na Mariya, bakamara ngo iminsi itatu bagenda kurondera uwo mwana wabo yari yatakaye yabazimiranye. Hanyuma rero bagaheza bakamusanga iyo yari mu gisengero, bagaheza bakamutahana. Yosefu Mweranda ari kumwe nabo. Ngaho imbere yaho turazi igihe Herode yarondera kwica Yezu, arondera kwica uwo mwami yavuze ko yavutse. Umumarayika w'umukama amubwira ati haguruka utware umwana na nyina umutware mu Misiri. Yosefu Mweranda gutwara uwo mwana ariko arahigwa n'ingabo z'igihugu cyose, akamwambukana akamujyana atazi mu Misiri mbega yaraje ngo agiye. Yosefu Mweranda twumva yuko irahiske savi yaremeye kuba uwo muntu yitanga yiheba kugira ngo Bikira Mariya na Yesu baheze by'ukuri bagire ubuzima barokoke. Natwe tugategera yuko mu buzima bwacu tubyiza Kristo ngaho mukama wacu Yesu Kristo, we yitanze, we yemeye guca bugufi, akemeye gusigura intazo bwiwe afise mu ijuru kugira ngo abantu bakire, baronke amahoro, bakire urwango, bakire isari kandi bakire n'inzigo, bakire ibyo byose bibabuze amahoro, bibabuze umwidegembyo, abakure mu nzu y'ubuja ariyo nzu y'igicumuro, abashyire mu nzu ya Data ariyo mu nzu y'ubwami n'ubutungane bw'Imana n'amahoro. Yosefu Mweranda rero bavukanye aratwigisha kuba umuntu aharanira ubumwe aho abaye yisunze Kristo. Guharanira ubumwe aho ubaye ni uko baha amategeko. Turabizi yuko Bikira Mariya yibarutse bagiye kwisansumisha. None rero murabizi yuko mu bintu bidutuma rimwe na rimwe tubana nabi tukareba kuba abantu b'amahoro ni uko itegeko tutaryubaha mu buzima bwacu. Mu Burundi mu gihugu cyacu umuntu agiye kubyihweza neza amategeko meza neza, abize amategeko bari ngaha murabizi, kumbura ya twese tutize ayo mategeko turashobora kubireba turasoma. Amategeko meza meza arahari. Amategeko yotuma bene Burundi babana neza arahari. Amategeko yotuma bene Burundi bumvikana, umwe wese akubahiriza mu iteka ryiwe, akubahiriza mutwiwe, akubahiriza mugenzi wiwe, arahari. Mugabo mbega twebwe bene Burundi ayo mategeko turayashyira mu ngiro? Abashinzwe kuyubahiriza barayubahiriza nk'uko byabwirizwa? Ntabyo nzi, ngaho mukama we warabizi, ngaho icyo ashaka nuko twoyubahiriza. Bavukanye hariho ibintu nashaka yuko ngaruka ko byereke Yosefu Mweranda dushobora kumubonamo, kandi dukeneye natwe uno munsi twisuze umukama wacu Yesu Kristo gushika ko mu buzima bwacu. Ibyo nabyo bavukanye ni ukuba mukuri mu buzima bwacu. Navuga ati ibintu bidutuma tuba abantu b'ubuntu, kuba mukuri mu buzima bwacu. Ukuba mukuri mu buzima bwacu byadusaba kuba abantu b'ibanga bwa mbere. Yosefu Mweranda ariko atubwira ko ari umuntu w'intungane, kandi yamagambura kuki mukama mubwiye, bakatwereka Yosefu Mweranda atacyo tubona ariko aravuga, mugabo tukamutumubona ariko arakora, kandi tukabona ibyo ariko arakora byose ari byiza. Tugire Kristo, tugire Kristo. Hari umuntu yigeze kubwira uwundi ngo wewe ngo urazi guhora mu buzima bwawe ngo mugabe yuvuze ngo uvuga nk'igihuna. Kuba abo bantu bafite discretion, kuko no munsi hari abamengo discretion yaragiye ni mu ndabi ibintu byo kuri WhatsApp byo ku marezo sosiyo na Facebook n'ibindi. Umuntu wenyine arishyira ahagaragara, umuntu umengo atabaye wa mbere gushyira ahagaragara ikintu cyabaye. Sinzi ko mwibuka mu minsi yaze baracishije agafoto kuri WhatsApp batwereka umuntu yakatwagwa n'uruzi baca batwereka nk'abantu bashyira nka cumi bose basoma telefone bariko baramufotora ariko aragenda muri urwo ruzi aho kujya kumutabara cyangwa ngo ndirenge bamukura muri urwo ruzi. Umuntu wese reka ariruka kurondera ngene yamufotora kugira ngo abe uwa mbere gutanga inkuru y'uko hari umuntu yatwawe n'uruzi. Tube abantu bama barondera gushyira imbere ikintu cyitwa ukuri twitwaje ibanga, kandi ikintu cyose si icyo kuvuga ntituri abana n'abakiri bato ntibakure bimenyereza ikintu cyo kuba abantu b'ibanga. La discretion mu buzima irakenewe. Turabe kandi ubwo butungane bwa Yozefu Mwiranda, tubwige twisunze ubutungane bw'Imana, ubutungane bw'umukama wacu Yesu Kristo. Tube kandi abantu bafise ubutwari no kuhaje mu Gifaransa, kuko mu buzima bwacu nkuko mwabyumvise ejo, nkuko tubizi natwe twahuye nabyo mu buzima bwacu, turahura n'ibintu byinshi bitugora. Turahura n'ibitugora biva kuri twebwe nyene, turahura n'ibitugora biva kuri bene wacu mu buryo bwinshi butandukanye. Ibyo byose imbere yabyo tube abantu badaca bazinga amaboko, mugabo tuba abantu bafise uwo mutima w'ubutwari nk'uko kwa Yozefu Mwiranda. Tubona yuko imbere y'ibyo byari bimugoye byo kubona umufyase wiwe yibungenze, yakira iryo jambo, agira ubutwari bwo gukora icyo Imana imubwiye. Imbere y'abo bantu bashaka, imbere igihe Bikira Mariya yashaka kuvuka, yashaka kubyara muri Ntunga, yibaruka umwana we Yezu, Yozefu akabura ahantu yokwakirira umugore we n'iteka. Baratubwira bati Yozefu ni we yirukanze akarondera basa abantu basigaye kugira ngo Bikira Mariya basi ko ari aho habonetse ahibarukire, arahamurondera. Yaragize ubwo butwari, yaragize ubwo butwari bwo kubona ashobora kuremesha uyu mupfasoni wiwe akaba hafi n'uwo mwana wiwe. Muri icyo gihe bariko baraba muri ibyo bintu bitorohereza ubuzima bw'umuntu. Mugabo kandi yaragize n'ubwo butwari bwo guhungisha uwo mwana na nyina agaca mu bintu bigoye, atwaye uwo mwana kandi akazokuma na ryazi n'ubwira ngo subiza umwana na nyina mu gihugu. Yozefu Mwiranda yararanzwe n'umutima wo kwigengesera na prudence mu buzima, kumenya kwigengesera. Yozefu Mwiranda kandi yararanzwe n'umutima wo kwigumya, maîtrise de soi. Yozefu Mwiranda yararanzwe n'umutima wo kubaha itunga rusange. Tubibonana cyane cyane muri uwo mutima tubwira yuko yari afise wo kwitangira abandi, cyane cyane uhereye ku muryango wiwe, akabubaha akabubahiriza, kandi mu gukoresha amaboko yiwe kugira ngo atunge abantu biwe bivuye mu kuya kiwe, bitwereka yuko yarubaha ibyiwe akabyubahiriza. Mugabo kandi akubaha n'iby'abandi, kuko murabizi yuko iyo umuntu abaye ikinebwe niwe weza kadukana za ngeso z'uko arondera kuronka itunga ryinshi acishijwe mu nzira mbi, ntiyubaha itunga ry'abandi. Murabizi yuko uno munsi mu Burundi turakeneye ikintu cyitwa kumenya kubaha itunga rusange. Itunga rusange ukamenya yuko bagushinze akazi, bakagushinga abantu bubahe kandi bakunde, basonere, mukora n'ibyo muteza gukorana. Ukamenya yuko bagushinze itunga ry'igihugu, ukamenya yuko utegereza kuryubaha kandi ukarisonera. Ukamenya yuko uri kuragera itunga ry'umuryango, utegereza kuryubaha kandi ukarisonera. Ukamenya yuko muhana urube n'umuntu ahi wawe n'ahi wawe nyine rakurondera kurenza ku imetero. Tugire Kristo abantu turaba specialiste bo kurenza ko bazi. Hari umuntu yigeze kudushingira intahe ingene umuntu bazanye kugura parcelle ahantu ngaho i Bujumbura, baragenda barayigura, hanyuma rero mbe baranayandikisha abateza kuyandikisha, hanyuma amaze kuyandikisha bagenda guhumbira kugira ngo guhumbira mu cyamwe byari bagenda kondera amafaranga kugira ngo bazokubake iyo nzu aho bari amazu aho bari baguze umwe rero biramukundira amahera aranyereka kuyaronka amaze kuyaronka ashitse aho hantu ikintu cya mbere yakoze yaciye yubaka uruzitiro mugabo yubaka urwo ruzitiro abanje no gukwegera kwa kametero ka mugenzi we abantu bagenda barambwira baterega yamara wa muhe kurengere agiye kurata none ga mugenzi ko mu bantu baturangiye baturangiye turi kumwe byakugendeye gute kugira ngo undenganye urenze kwime none iyi metero twayitse kumara uwo muntu rega baraburanye n'ibiti biruma bava mu isentari baja mu yindi bava mu isentari baja mu yindi gushika bashyira muri gasambura manza bafite imetero imwe uwo muntu arengeye ko kandi abona yuko arengereye mugenzi we ibyo rero ntibishyikira abantu bataza mu ngoro y'imana gusa imumbaza ntabyonzi hanyuma bavukanye turabona yuko Yosefu umweranda ntabwira tugira yuko amaze kugaruka akagarukana umwana na nyina yigeze agira umutima wo kwihora ahubwo nyabuna yabandanije akora neza umuryango wiwe ntacyo batubwira kinini gihambaye rwose kuri Yosefu Mwiranda kiri inyuma y'icyo jambo tumva ngo Herode nabo bapfuye subiza umwana na nyina mu gihugu le pardon niba ushaka umuntu w'amahoro igana umukama wacu Yesu Kristo we yatwuzurije n'Imana atwuzurije na bene wacu kubera ikigongwe ijambo dusanga Yesu avuga ku musaraba ni ijambo ry'ikigongwe nta muntu ashobora kuba umuntu yubaka amahoro aharanira amahoro adafite ikigongwe mu buzima bwiwe mu kirundi bagira bati intibagira ntibana bakagira bati wihora uwawe ugahonya umuryango ntitugire nka ya migani idashobotse ngo ukugiriye ntumugirire bya bindi bakwita ikiburayi ntuzeye oya bavukanye nitwike kuba abantu batumbereye ikintu cyitwa gusubiza hamwe na bene wacu kandi twisunze ikigongwe reka ndabasomere ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi ikigabane cya kabiri kuva ku murongo w'14 gushyira ku murongo w'16 agira ati nkako nyene Kristo Yesu niyo mahoro yacu we yatumye iyo migwi ibiri icika umwe mu gusambura mu mubiri wiwe rwa ruhome rwayitandukanya ariko rwabo yarakuyeho rya tegeko rigizwe n'amabwirizwa afatiye ku ngingo zaryo kugira ngo muri we iyo migwi ibiri ayirememwo umuntu umwe mushasha mu kuzana amahoro